Pray! Dead Rosalind! Freeze it! Up!
Tēnā koutou katoa. Tēnei te mihi ki a koutou. Runga e pupuri I te kaupapa o te rā. E whānaki tēnei whakamau maharatanga o Wīpere. I mihi ana I runga I ngā tini āhuatanga o te wā. Tēnā koutou. My name is Alan Haronga. As an honour guard and parade to complete the formalities to remember and honour the Hui Aroha who returned home to Gisborne, your forebears from World War I some 100 years ago. I also want to inform you of the history of this memorial. After all, this is where it all began. I do so in memory of my tipuna, my great-great-grandfather, Wīpere. Rongo Whakaara and Saitanga Mahaki. Was also Eastern Māori Member of Parliament from 1884 to 1887 and 1894 to 1905. My kōrero relates to the role that Wīpere had with the Māori contingent of the World War I effort and this monument that was erected in his memory together with the memory of those that had fallen and the returned servicemen of the Māori Pioneer Battalion. Better known for his career as a parliamentarian and working with Mataroa Carol to recruit East Coast volunteers for the first Māori contingent. Wīpere eventually travelled with them as a Kaumātua escort to Napier in October 1914 and then on to Auckland where they were to train. Wīpere gave the contingent its motto, Te Hoko Whitu Ātū, signifying the 140 warriors of the war god Tumatoe. Wīpere died in December 1915 when the contingent was still at war. Several years after his death, in June 1918, Māori representatives at Ahui at Manatūke approved the design of a memorial to Wīpere, which was selected by Pere's son, Hetekia Te Kani Pere. The memorial to Hui was scheduled to coincide with the return of the Pioneer Battalion in April 1919. Sir James Carroll argued that it was most fitting that the memorial be unveiled on the battalion's return, given Pere's involvement in their departure. The East Coast section of the battalion arrived in Gisborne on 8 April 1819 to a civic welcome and to a pulhiti out at the Gisborne Racecourse. This was where the Hui Aroha was held. The following day, the soldiers returned to town to attend the memorial unveiling. The memorial was unveiled by Sir James Carroll and Api Rananata on 9 April 1919. Over a lifetime of some 78 years from 1837 to 1915, Wīpere lived through the most turbulent times of transition and change affecting Māori people in this country. The role he played in encouraging young Māori men to go to the 1914 war would not have been one taken lightly, to be seen as equals in going to war alongside their counterparts. The fact that the memorial commemorated two events of that particular time, the Pioneer Battalion's return to Gisborne and the Hui to fundraise for the returned servicemen brings me to the present day. We remember again with pride and admiration the sacrifice that was made by our people, our young men going to war, and for some paying the ultimate price with their lives. We lay a wreath at the memorial this afternoon. Single wife and former haka. We remember them. We commemorate this day to our collective memory. Rauranga tiramā, ki o pai tō haere, mā te ia o tūranga nui ā kiwa, koutou e kawa.
Do the best you can. Parade will stand at ease. Stand at ease!
Put the wires on nine legs with your pair to a day. Tikananga kupu.
Bate cobra!
Take up! Out!
Kia noa I hoa ki a koutou, kei noi tātou, let us pray. E I hoa tohu ni a mātou, e I hoa tohu ni a mātou, e tō mātou matu I te rangi, kia tahu tō ingoa, kia tae mai te ura ni tīwata, kia me te tāru e pai ai ki ni tū, kei te anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ae nei, he tarama mātou mo tēnei rā. Urua o mātou hara, me mātou uki nei, me nei ngā haro, unga kuara kia mātou. Au ki mātou e kawea kia kawai e, engari kōrangi o mātou te kia. Au hoki te rangatira tanga, te kā me te kōrea, āke, āke, āke.
Kia ora tātou, we're going to say our last prayer. Rededicate the stone to the memory of Hui Pere, to the Hui Aroha, and to all of our mātou tūpuna. Please bow your heads, let us pray. Kei te pukupuka o I haia poropiti te kōrero. Whakarongo ki a hau e koutou e whai nā ki te tika, e rapu nā ki a ihoa. Titiro ki te kōhatu I hoa mai ai koutou, ki te puka o te rua e kerea mai ai e koutou, tirohia. Tirohia kia o koutou mātua tīpuna, e kotahi te karanga, manaaki te ana, whakanui ana, tō te mea, kua tuku iho e ihoa, o tōna rangi Māori e ki rungi te whenua. No reira nei rā mātua o ponunga e tuku whakamui te atu ki ākua e te atua kaharawa, kia tau mai nō tō rangi Māori e ki rungi ki tēnei kō hatu whakamaumaharatanga. No reira whitiwhiti a te ora, whitiwhiti a te Māori, whitiwhiti a te Māori, whitiwhiti a te ora. He tō iriri ki te rangi kāe, he tō iriri ki te papa kāe. Tōwa tō iriri tango o te wairua tapu I pāho nō ki runga te kare o ngā wai, he wāna. He wānanga tipu, he wānanga tahito, he wānanga atua e. Hua mai te whakaro, hua mai te kupu te kōrero ki a ti I aho te marama. Nā, kā marama. E whiti, e whiti, e whiti tō marama tanga ki runga ake. Kia wai re te huarahi o te whakamaumahara tanga, he huarahi whakaeke. Kia tau mai. Tō rangi Māori e ki runga ki tēnei kō hatu whakamaumahara, I runga nei ingoa e te atua, matua, tama, wairua, taku, aia nei, o mawā kē tonu atu. Āmeni.
Āmeni.
Kia ora tātou.
Right, move to the right, in three. Right!
Coming up this road.